Fumana ulwahlulo lwamacala alonqandathu ngendlela ezintandathu usebenzisa iqondo uA. Wakhona apha sinonqandathu wethu okhethekileyo ngoba sinala kona yethu ineqondo elingu-90. Into yokuqala siza kuthi sisebenzise usokhathowa lowa wethu bekudala simsebenzisa xa sisenza ezinye izibalo ezibandakanya lomba. Masibhale usokhathowa wethu okanye noba simbhalanga. Siyayazi ukuba uso usixelela ukuba usayin weqondo lethu ulingana nabani. Masibhale usokhathowa wethu ngokupheleleyo kwenzele siza kuthi sikwazi ukufumana nolunye ulwahlulo lwamanye amacala. Masenze ke usayin weqondo lethu uA. Sizoba no-sign, siyayazi ukuba njengoba sino-s pha ekuqaleni pha kuso, loo nto isixelela ukuba sithi sifumane inkcazelo ngo-sign ukuba ululwahlulo lwawaphi na amacala. U-sign weqondo lethu u-A ululwahlulo lwecala elibizwa ngokuba opposite elihlulwahlulwe ngecala elibizwa ngokuba hypotenuse. Kwakhona icala lethu eli lingaphezulu lela cala u-A wethu iqondo u-A avulekela kulo. Ela cala limelelene neqondo lethu u-A. Ukuba uyalijonga ke la cala liza kuba ngu-12. Sihlulahlule ngabani ngecala elide apha kunqandathu wethu. Eli cala lide lihlala limelelene nela qondo lethu lingu-90. Yaye eli cala alitshintshi. Kodwa amanye amacala lamabini ayatshintsha. Loo nto ithethe ukuba aye axhomekeke kwiqondo okhethe usebenza ngalo. Loo nto ithethe ukuba siza kuba no-sign weqondo lethu u-A olingana no-12 ohlulwahlulwe ngo-13. Ngoku masenze olunye ulwahlulo olulungu. Masenze bani? Masenze u-cos. Ucos weqondo lethu u-A sizaphinda naye simfunde pha kukha wethu. Ukha uyasixelela ukuba ucos weqondo u-A lingana necala elibizwa ngokuba adjacent elihlulwahlulwe ngecala elibizwa ngokuba hypotenuse. Kwakhona eli cala silibiza ngokuba adjacent. Leli cala lisecaleni kweqondo lethu u-A esithetha ngalo. Kukho amacala amabini ke asecaleni kweqondo lethu u-A. Elinye icala iba lela cala lide. Elinye ke icala iba leli cala sithetha ngalo apha kwesi sibalo ngoku. Loo nto ithetha ukuba siza kuba no-5 ohlulwahlulwe ngo-13 ngoba kaloku u-13 lela cala lethu lide. Masibhale imilinganiso yethu okanye mandithi masibhale amacala wethu omathathu kwenzela uba singabhideki. Kodwa enye into ofuneka uyiqwalasele kukuba la macala abizwa ngolu hlobo xa sisebenzisa iqondo lethu u-A. Kodwa ukuba besisebenzisa elinye iqondo ebeza kuthi atshintshe. Kodwa alitshintshi eli lide njengoba besenditshilo ekuqaleni. Masenzeni i-tangent ngeqondo lethu u-A. Siyajonga kwakhona sinotho. Utho uyasixelela ukuba i-tangent yeqondo lethu u-A lilingana necala eli iqondo lethu elivulekela kulo. Elacala siyalibona nali yakunqandathu wethu ngu-12. Sihlulahlule ngecala eli cala leli cala lisecanga kweqondo lethu u-A kodwa asililo eli cala lide. Loo nto ithetha ukuba sithetha ngecala elingubani elinomlinganiso ongu-5. Loo nto isinike i-tangent yeqondo lethu u-A elingana no-12 ohlulwahlulwe ngu-5. Ngoku siza kuthi siye kwezi zintathu iindlela ziboniswa ulwahlulo lwamacala kanqandathu kwakhona singekazisebenzisi. Sizokuthi into yokuqala oza kuthi uyibone apho okanye mandenze ngaphambi kokuba ndinixelele. Sizokuba no-cosec weqondo lwethu u-A. Yena ulingana necala lethu elide elihlulwahlulwe ngecala lethu elo iqondo lethu elithi livulekele ngakulo. Le nto ithethe ukuba siza kuba no-13 ohlulwahlulwe ngo-12. Ukuba uyayijonga le nto uza kubona ukuba ilingana no-1 ohlulwahlulwe ngo-sine weqondo lwe-2a. Kwakhona masenze usec ka-a. Usec weqondo lwe-2a ulingana nelaqala lethu lide lihlulwahlulwe ngelaqala lisecaleni kweqondo lwe-2a. Loo nto iya kuthi ithethe ukuba siza kuba no-13 ohlulwahlulwe ngo-5. Qwalasela kwakhona ukuba esi sibalo sifana nokuba kuguqulwe esasibalo sika cos A. Loo nto ithethe ukuba usecond ka-A ulingana no-1 ohlulwahlulwe ngo-cos weqondo lethu. Kwakhona sizoba no-cot. U-cot wethu yena, u-cot weqondo u-A ulingana nabani? Nelaqala lisecaleni kweqondo lethu u-A lihlulahlule ngelaqala iqondo lethu u-A lithi livulekele ngakulo. Loo nto ithethe ukuba siza kuba no-5 ohlulahlule ngo-12. Ukuba uyaqwalasela kwakhona uzobona ukuba kuguqulwe nje la manani okanye olwalwahlulo luka-10 weqondo lethu u-A. Loo nto ithethe ukuba u-cot weqondo u-A ufana nokuba ngu-1 ohlulwahlulwe ngo-10 weqondo u-A. Inkosi bahlobo bam.